once and me lose this one. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Kante why once jana. Kante why there's death, mama. We leave as once and me lose this. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata.
Gopola na go tsele le fatse o le busa ke go bona le godimo. O na le diphuka moengele wa modimo. No sena le fufa. Tema we sigile le Batswana ba ka super. We never gonna cry. It's a celebration, celebration of your life. Feel the determination, you are the hero of the nation. Legends never die. But they sleep for a while, all is well. Motla ke one wa re tshelela go ne motho come and go. To come and go, re tshelela go ne mo.
Sikunela batho ba sentse ba itebetse. Tsere masika le ditsala ba tlhoka fetse. Tsere ba ba botlhokwa di su di tlogetse. Tsa tseleletsatsi re na ropela di fela. Ao batho re lapile ke go lela. Re lapile a tota re tla tshela. Re lapile batho tle re tshaba sera. Re lapile ka gona fela re fitlha. Kgale ba mdala ba gorile kika. Babele salary. Batho batla jika, lentota, baruti ba chika chika. Kale re katetse bo mdala le bo makriza. Ao batho, rona re setse re ba misa. Ba tserwe ke tau, re setse re ba misa. Ao batho, rona re setse re ba misa.
Kante why onse jana. Kante why there's death mama. We leave as once and we lose as once. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Kante why once jana. Kante why there's death mama. We leave as once and we lose as. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata. Rest in peace, Tete Masire. Rest in peace, Rahurata.
The war lost the hero. Someone lost the dad. Someone lost an uncle. Someone lost the... You don't wanna know. And I ain't gonna cry cause mogolo robetse. Gole mokala mogolo patlelong ya gangwe ketse. Molapo o elelang o tsedi o re kgaletse. Ya gago o e dirile e re saletse. Motlha ke one o re tshelela gone motho come and go. Re tshelela gone mo. Re tshelela gone.
Every time when I think about this life though, gotta call it's not fair cause it's painful. And we're losing people that had cared more. But it keep these people that we hate more. And my mama told me that it's gonna be right. But we never be right cause there's no life. Grandma Zero with God, rest in peace, better life, eternal life gonna wait for these things that we done for this nation. What we done for this nation.